ayikho into esithokozisayo ukuthi sikhulume nawe ngokukhethekile kwi channel. Nkulunkulu ekubusise wherever you are, whatever you touch, whatever you do, ibe isibusiso iphenduke impumelelo ngokusheshsha. Kama ku pastor weningi, sibongabona bonke abantu abalandele channel, labo abasubscribeile uNkulunkulu anibusise. Ngaba sacabanga, abasabuka, abasaskeptical, no, basubscribe nabo. Niqhubeke futhi ni like ama video, ningawashare, ningakhuluma, spread the word of mouth. Kuthi nanti ikhaya la khona sibuthene khona as a dream team. Kodwa ngifuna sidlulelanga incwadi yabo seKorinte bokuqala, chapter 16 verse 13, ke ithi be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Shuthi la ngamanye amazwi uNkulunkulu namhlanje nje ububukele lo fanekiso uthi ke qaphela, uthi ke yimani ke futhi niqini ekukholweni, uthi yimani ke sibindi, uthi ke qinani. Okusho ukuthi ke la ukuqaphela kusho ukuthi kukusiza ekutheni uma kunezimo ezizophazamisa i-focus yakho, kodwa ngenxa yokuqaphela usheshe ubone no lesimo lesi sizophazamisa i-focus noma sizophazamisa umfutho ebengufakile kule nto. Lokuqina ekukholweni kwenza ukuthi ube unshakable, yabo, kunoma bisiphi simo obhekana naso ngenxa yokuthi uye faith in whatever ke lokholwa kuyona, ube ne faith kuyona ukuthi iyokusebenzela impilo yakho iyoguquka, yabona. Nanokuthi ke kumele ube nesibindi, kungabi nezimo ezokusabisa, ngoba ukusaba kuyokwenza ukuthi ushintshe focus, ukusaba kuyokwenza ukuthi uyeke nezinto kade ezingaphumelelisi ngenxa yokuthi usuyasaba, ususkeptical, yabo. So kodwa ke asivele izindlulele asibheke la iphupho lika 1000. Uma 1000 sikhokho ukuthi what does it mean to see yourself repairing a shoe but it was a black one in color, putting a new soul. Sizoba very short ngana kwethu. Kodwa ke uma uphupha ulungisa isicathulo noma izicathulo noma ke zilungiswa umthungi wezicathulo, lo lupha osuke mhlobo lokutshela ngengqinamba nobunzima obuzondlula ngokusebenza kwakho kanzima kuphela. Okusho ukuthi empilweni mhlobo kuneyingqinamba neyinselelo noma umzimba obuthile obhekene nabo obungatheni, kodwa obuzokwathi bundlule ngenxa ke yokufaka umfutho noma yokusebenza kanzima kuphela. Yabona usho njalo manje umuntu ofanele ube involved ngama solutions enkingeni onazo ukuze ukwazi ukuphuma kuzona nje kalula. Futhi uma 1000 uphindwe wasebuza la ukuthi can I ask what does it mean to see yourself reading a Bible inside a church? Sizosho ukuthi into yokuqala esingayibala ukuthi uma uphupha ufunda iBhayibheli ngaba uphawula osuke lusho nje injabulo nokuthi ke mhlawumbe ngase uzwe indaba ezizokujabulisa maduzane. Kanti lingabuye lukukhuthaza ukuthi mhlawumbe uqale ukuhlela kabusha impilo yakho, yabona. Kanti futhi ukufunda iBhayibheli komunye kungaba uphawu oluhle nolusho isifiso salowo muntu loyo noma nentshisekelo yokufuna iqiniso. Ukuqinisa mhlawumbe ukholo okungenzeka kwesinye isikhathi, mhlawumbe ukuthola nogqozi kanye nolwazi ngoNkulunkulu noma ngeyindaba ethinta uNkulunkulu. Enye into esingaphetha ngayo la ukuthi uma ufunda iBhayibheli omunye uyolifunda iBhayibheli ephupha kube kuwupha osuke lusho lo muntu loyo angasathola induduzo noma athole izimpendulo akade esifuna empilweni, noma ke uzophinde lo muntu loyo aqonde injongo yokuphila ngendlela efanele, noma ke uyokwazi ukubhekana nezimo zempilo ngempumelelo ngenxa ke yokusizwa noma yokungenelela kukaNkulunkulu empilweni. Siyabonga. Nkulunkulu enibusise. Nkulunkulu enisikelele.